wakamuwana kupi anonzani akakupa namba zvaita sei nei anogara kupi nani. Did she really say she loves you too? You Harisi laki andisi bambini Harisi laki andisi bambini. Awu mbomu kona uyu Azi akanyanya, azi akanyanya.
Awu mbomu kona uyu